Molo, wamkelekile. Amanani esinawo apha mahlanu. Into ke esifuna ukuyenza namhlanje into okuwabeka amanani ngendlela ethile. Sifuna ukuqala kwelini nani elincinci ngakunazo zonke. Sitsho siyophela kulena enkulu ngakunawo onke. Masizibuze ke, ngeyiphi ke kuwo onke amanani apha enkulu. Wena mhlawumbi ungathanda uthi hayi, ngu-40 lo omkhulu. Kuba siyayazi uba u-positive 40 mkhulu ngakunawo onke. Kodwa into ekumele uba siqaphele into yoba i-negative sign ikhona into esixelelayo. Wena ungathanda uba no-negative 40 ebhankini yakho, i-negative 40 rand okanye i-negative 7 rand. U-negative 40 rand uthetha uba utyala i-40 rand ebhankini. U-negative 7 uthetha uba utyala ityala lakho yi-7 rand qha. Le nto ke isixelela ukuba u-negative 40 yimali encinci ngakune-negative 7 rand. Loo nto ke ithetha uba u-negative 40 apha kuwamanani ethu apha nguye omncinci xa simlinganiswa nawo amanani apha. Ityala lakho ebhankini ke yi-40 rand. Awunayo ne-0 rand. Une-40 rand ngaphantsi ku-0. Elandelayo ke ithetha uba ngu-negative 30. Elandelayo ke ngu-negative 25. U-negative 25 mkhulu ngakuno-30. Kodwa mncinci ngakunabani? Ngakuno-negative 10. Elandelayo ke yokugqibela ngu-negative 7. U-negative 7 nguye ke omkhulu ngakunawo onke amanani. Singayicinga nangobushushu le nto. U-negative 40 degrees Celsius uyabanda ngakuno-negative 7 degrees Celsius. Le nto le ithetha uba xa sicinga ngobushushu, u-negative 7 nguye oshushu. U-negative 40 nguye obandayo. Masibeke kwi-number line le nto, ibonakale kahle. I-number line iyanceda. So nangu-0 wethu. U-positive 7, mhlawumbi. Sibe ku-positive 7 wethu. Andithi u-positive ungasekunene ku-0. U-negative 7 wethu nanku. Nangu-negative 10. Niyayibona into yoba u-negative 10 ukude ukusuka ku-0 ngakuno-negative 7. Masiqhubeni. Olandelayo ke ngu-negative 25. Olandelayo ngu-negative 30. U-negative 30 ukude kusuka ku-0 ngakuno-25 ngakuno-negative 25, negative 10, negative 7. Ogqibela ngu-negative 40. Nguye ke okude kakhulu kusuka ku-0. Kwi-negative numbers le nto ke isixelela uba eli nenani elincinci lilo elikude kakhulu kusuka ku-0, elikhulu ngakunawo onke lilo elisondele ku-0.